Mimi sasa asante mwasema mama yeye mtamalizwa.
So we work together closer. So there's no way. She's happy. Ndio maana unaona
Belen sawa. Ah, nyinyi ndio watu wa poti.